yɛmɔ kwa ba yɛ da sɛ sabre sɛ obetwetwe osi anwumre yɛ ade wo hia yɛ wo president wo de twetwe ana kaka ɛne sin mu nyarewa ahodoɔ bia ne nnuane a wadie na yi ɛde afiri hɔ yɛhwɛ sɛ de apomuden nsɛm no ɛteɛ program manager de ma newborn and child health ɛwɔ Ghana health service ɛyɛ dr edward dentwe ɛne yi wɔ se sika ɛni hɔ ɛne nnipa wɔn mu ni ne nneɛma a wɔnni nso ayɛ si akwan ama newborn care program nhyehyɛ a wɔn ɛde ahyehyɛ so yi
Ya boy and Homer didn't be brave. I'm a fry a warm one, or move, Bosome, a decaying mono. A swatsy, your targets are your setty. Your shy swatsy. Now, so as I say, your cook called your name. Now, yenye na ebo enhomo de ma bebi ejina no yesante eba fom senia obi obe obi a no benya rechemu se ne ba no ebetime atena ne wanyi abeye opening ye ka human resource a eye nurses and doctors a and other health workers e hwe eye no emofra no aha ehia se ye benya bia ka ho senia bebi bia no okọ hospital okọ clinic a obenya obi a ya tete ni ye training no amona show and na ya can infrastructure and equipment ya ne ma ide adwuma and na te say clinics and hospitals or baby or wa ye ni hospital and also say hospital or ho no as I say ye din ne ma be kan ho equipment ne ne ma be kan ho adwuma no betimi akoso funding dey sika sem adwuma no so hia sika nti ehia se ye beye ye benya sika e de be ye adwuma ama enema akọ ye e target ne se be hwe se abofra bia ye be wo no Ghana no e benya ahoden na wetimi atena enyi abeye opening
by the grace of God I have been able to complete a comprehensive training on newborn resuscitation organized by the Ghana Health Service